This is an easy trick to add hover effect on image of your blog. With a small CSS code, we can add this effect on any image. Log in to your blogger account. Open theme menu, then click edit HTML. Now search for image thumbnail. Here add transition value. Add this line of code. Now search for image thumbnail img. Here also add transition value. Finally, save the template. Now you can see the effect. Da 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 da